Ocean Records.
Ujapopita kati ya maji mengi na mawimbi hayata kugalikisha wewe. Inawezekana maadui zako wamekuzunguka ni wengi kama washami, hata wakikuzingira kama walivyomzingira Elisha hawatafanya.